the 5 notes. Be quiet, please.
We need little silence.
I listen.
Little
I need little concentration.
Tiny silence.
Raga, Chandra Kaur, Chand Kaur pesh kar rahe
hain.
We are singing Raga Chandra Kaur. There is a meaning moon, moon Kaur. The Raga has a 5 notes. It's a romantic mood. We are singing Raga Chandra Kaur for you. Now tabla playing. Just passing. Bring tabla now.
Thank you. Ah! Yeah. Thank you.
Now we are singing Raga Thumri Pahari. Thumri is a lyrical theme and love song. Raising the beloved the mood of Raga. Pahari meaning tune of mountains. That is the tune of mountains. We are singing love song called Thumri. It is a short atom song. Only 10 minutes singing. It will last 10 minutes.
Jodi ke na jare.
होल कंट्री पहाड़ी, फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान, सेकंड अफगानिस्तान, फोर्थ इजिप्ट, फोर्थ यूरोप, यूरोपियन कंट्री, सेम नोट रागा पहाड़ी। Sani dade, dega de da, dega brahma ge, dega magare, sade ge de sa, pa magare, magare da, sani dade, asa wa pa wa de, dega magare, pa magare, pa da ma de, pa pa ge da, dega di de da, afghanistan. Egyptian,
Da 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 da
जाए बजे वो अब जीना लगे बिन जोर सवै जाए जोड़ के नजारे Na na na.